He Māori te nuinga o ngā kaimahi I runga I te waka hi I ka Amaltal Atlantis I haere atu rā ki te tiki I ngā heramana o te waka Oyang I te moana nui a kiwa. No te atapō nei I u mai ai te waka Atlantis ki te wahapu o Lyttleton I Otautahi I whakahaeretia he karakia hei hiki I te tapu I runga I te waka me ana kaimahi. I totohu te waka Oyang I te rā apa, toko toru ngā tū pāpaku kua kitea, ko tō te kai hautū o te waka tētahi. Whātekau mārima ngā kaimahi I puta ora mai I te aituā nei, no te ata nei I whakatakoto mai ai ngā kai whakahaere o te umanga Oyang I etahi whakamārama mo te aituā.
You know, I'm actually delighted with the crew of the Amaltal Atlantis. They performed exceptionally well, and in my view, have definitely saved the lives of some of those people.